Unokukhanya Sato uneminyaka engamashumi asixhenxe nesibhozo ubudala. Uhlala kweli tyotyombe nomzukulwana wakhe. Uphinde ancede unyana omelwane wakhe otshelwe yindlu yakhe kwiveki ezigqithileyo. Ulala phandle phantsi njengokwekho ndawo yokulala ngaphakathi. USathu waqala ukuhlala apha ngonyaka 1990. Uthi akukho nto etshintshileyo sisela ngoko.
Ngasiswa apha sithi asivotithi. Savotela. Hayi, kanti kusiphambananga. Savotela sonke apha kule ndawo. Akulaa mabobosi ukuthi bengaphanga kho sinethemba. Sonke apha. Sawuthi ibobosi kuzamabhanga. La sihleli kwethu amandla ethu.
Wabongele Ntukumbane oneminyaka engamashumi amathathu ubudala uhlala kweli tyotyombe nabantwana bakokwabo. Wadedwa emsebenzini kunyaka ophelileyo kwanyanzeleka ukuba abuyele kwikhaya lakhe. Bazama ukuphila besebenzisa ibhedi enye.
Ndizovota because I don't see any change. Ivote I've been voting for many for over 4 times all ndivota but nothing has changed.
Liphezulu iqondo lentlupheko lelokishi. Abantu balapha abangaphezu kwamakhulu amabini basebenzisa le tap inye. Kodwa kusenjalo, abantu balapha bathi bazokuvota kunyulo njengoko befuna inguqu.
I think ndizawuvota because kuba ndifuna ii-changes ezininzi and then which ke ngoku nayo government abone ke ngoku uba yintoni esiyifunayo.
Abo bafuna ukuvota bazibanako ukubhalisa kwimpelaveki ezayo. Ndingulerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eGqeberha.